Hi girls.
Yebo sawubona.
Sizobheka nina phela. Uma kodwa wami makafuna izinto zabo abakhaphi, uthi ufuna into enjani?
Oh, uthi ufuna nje izoba shape kahle ngoba basanda amafigabo.
Ehhe.
The simple kodwa idle ngama beats abizayo.
Yes, my darling.
Yey, ngizizwe ngijabulile ngoba uMam Hip wenze lento vele bengimcela ukuthi angenzele yona.
Hayi bahle, ndabafanela. Ngithanda ama details abawafakile lapha.
Yabona?
Mahle.
Bayababa nje, ngiyabonga kakhulu nakusisi.
Ngiyabonga namakoti.
Oh. Koti, are you satisfied?
Kakhulu.
Makoti ambo shintsha stalo sam. I can't wait to see you. Okay. You're going to stay behind. You're going to stay with me. Stay with me, don't leave me. You're the best friend. Yaka Nandipha.
Yes.
Tell me ukuthi umuntu onjani Nandipha?
Ulo muntu lo straight. Mhm. Athi me mgudluze somewhere.
Yeah.
Uyakubiza akuhlalise phansi akutshele same time.
Mhm.
Mese ekhulumile nawe iyadlula into.
Finish.
Yes. Iyadlula into qhubeke nempilo.
So ngitshele lomshado lo bakutshela ukuthi ngiyashada manje. Ngani ngiyashada? Ufile kanjani?
I was so happy for yena ngendlela akhule ngayo nezimo adlule kuzona. Ngangimjabulele, it's a pity ukuthi abazali bakhe abasekho. But uNkulunkulu is there ukuthi amqinise.
What I found out about you ukuthi you've been a best friend ka Nandipha. You don't hold only him a turn of honor a tag. You also i best friend yakhe. Maqala wakhe.
Even the best friend.
Yeah. Usister. Ngitshele the trying times. Isaka Nandipha when she was going through the pain of losing her house because of ikukula nanani kube njani
eh kuye kwaba nzima fanele amuve ayohlala nabantu
basemzini ubhekene nomshado
ahlala nabantu basemzini eh kwakunzima mhlambe bengaphuma isidumbu who knows because the minute bephuma indlu yawa ngaleso sikhathi
uNkosi yami but storms may come but uNkulunkulu uthi ayi sokuthulile manje
sokuthulile
kuthi ho
ah kuthi ho
yes oh my goodness
yabona singibaba kanjani ngiyababa
ngithele ngeroko lakho sithando
yazi ngifuna nje into ehlukile
yeah
ethandwa futhi yimina ngoba nosisephi ngathi nje ungangenzela into ethandwa wena
yeah
ethandwa yimina
ona
ubaba mengibona ngiqhamuka nje akadideke nje
yeah
akadideke nosisikade bembekile nje badideke kancane
yes
yes
yeah
ubakhona bakhona awuyabazela
Hawu.
Uyabazi bakhona.
Cha angeke ngiphakaza kakhulu ngamantombazana akhona kodwa phela kungenzeka ukuthi abantu bakuthande phela uma umuntu wabantu nje yathandeka.
Ingubo yakhe kufanele ihlime imedia yakho ngathi yakhele kweni.
Yeah. Awusijikele lapho usiqhomele kancane uthi hi. Yes girl.
Babo flabo sis laba.
We are happy ngomsebenzi wakho. Moreover, your client number one, uthi ujabulile ngomsebenzi wakho.
Ngiyabonga.